Bendis production.
Yes.
Yani, upole na heshima zake zimenikabako. Mienendo na tabia zake zimenishika roho. Ama niseme nimerogwa mana mwingine sioni. Ama niseme nimechanganyikiwa mana mwingine sioni. Naogopa kona kona,
doli doli,
muziki kizomba,
pori pori,
michezo za kichina,
choli choli,
Sodomu Gomora,